isebenzise nakuma issues asibhekene nawo. Ifaith isebenza kanjani? Njengamanje you can cry ngokubambana noNkulunkulu uthi Nkosi bless me. Into engifuna nje iblesse uma ngathola iblessing yakho izohamba umgudu wonke ivule yonke iminyango idestroye yonke ofanele idestroye umike yafikiza njengepheliso lokugwina nokona abantu umphetho yikhanda kodwa liyabesiwi lihambela lona nokona abangcwele wathi wayilwela neblessing wayithola wayizwa izoyihambela yona izoallocate yona nokona abathandekayo ungafuni ezinye izinto ungafuni ezanye ezabanye abantu funa okwakho from God lokho wakho kuzokwenza abantu isizwe ibandla ifamily irespect ushaye izandla ngento yiyo ngento yakho ngoba you are unique ungafuni ukuyifanisa nabanye you are unique be yourself uNkulunkulu wethembile noma njengamanje uhlala ku-one room uNkulunkulu wethembile ukuthi tomorrow uzoba yi-Sunday yiyo lobuhlungu udlule ukuba namhlanje wokutrainela lesa sithi ozohlala kuyo kusasa be yourself ungayifanisi nabanye khona okukuwe oyikho izwe lekufunayo ibandla lekufunayo imfanele ekufunayo impilo yakho ekufunayo veza khona ngokuthi uthi Nko sengiphelele na ubuso nobuso by faith bless me. Shall we stand? Nawe ungakulwela ngokukholwa njengowesifazane esekhule 12 years enesifo somopho wakulwela ukuphila kwakhe. Bless you Lord. Bless you. Bless you. If you really need this usiso, sizokwenzela everything. 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 And I pray for each and every one of us. Give me the moment to go to Jehovah's Galaxy's in your Nyaga. Let us go to a special prayer for this season. Go to Uga Piko. Umzalwane, a report, a show, a season is on. Put Uga Piko, a report with family yakho. Esizoyizwa ngifumele yakho ebuhlungu ngaba ukufa ngaba ugula ngaba i-accident yakho ukulahleka kwemali ngaba noma ngayini le season usathatha usathatha advantage yokuthi ahlukumeze abakholwa ubezwa abantu bethi unyaka ngokhale kahle kodwa ngophethe kabi yikhona abathandekayo sebenzisa i-faith yakho njengamanje singena we pray ukuthi kule season yonyaka uNkulunkulu angenzela ifavor amgrace wonke ama-plans usathana kanawo ngempilo yam nangefemeli yam noma ngefemeli yakithi afoyile ahlubeke angabi namandla akube isizini yokujabula ngingena 2018 full of favor full of glory full of a blessing and leyo nto ingenzeka leyo nto ingenzeka abanye bayazi ukuthi uma kuyisikhathi sonyaka ngiyenzakalayo sade ekhaya khona ofayo khona babikhiwe esibhedlela kuyagulwa kuba ne-accident kuba nani kulo nyaka akeukholwe ngenxa yakho ukholwe because of your family ingabikho iplan kasathane ezohlezeka against you or against your family this season of the year.